ka umida. Baba Raila Odinga, yotendwa masiaya kotelinwa gi governor, James Orengo, gijote lomoko mantie, kae. Adwa ni mwanda kauthuloni mwanda abea kil rambi rambi mara ni familia mar joka urwenjo umida. Tadwa na wach matin kechwecho se wach mangeny. Ni Evans ni nange kuma usiep na Nicholas Sumba, kar gin Nicholas I law firm. To before that, notimo internship I law firm mar kazin mara nyamogo nyamogo advocate. Koro to koroma bede kode close and nadwaro we teach kech na tibengi. To nadwa ya okambi kech ntusip na morone dwa mia ohala moro. To ngiza nkel kambi, taonge kambi. Tadwa kambi in 1 week. To agojo ni lawyer za dek. To adwaro lawyer manyalo nikona kambi in 1 week. Lawyers moko kano wajo no kinyalo, Evans manu wajo ninyalo. So Evans no kao kambi no within a week ose mia kambi. Koro bedu siyep na oyao, ayao file kode kanyo matini. Wabedo kode friends. Then 2017, kadwe kawa biro siyasa ka, takuongo bedo biro wacho na dwaro MP. Koro, kodi osiep, koro obeo declare na dwaro MP, to luonga. The first person mu luonga mungi sani, buwana, and bad one mondo achungi wacho alaro koma lego. To ngiza ni ngeyo ni angufayi ndi morokanyo, koro adwa nimo decide, ki igu withdraw file ilo famara, nikesati chungkodi, or away away file. Koro ngiza na onge wacho, file wawe obro wacho bangi yero. Koro wawo campaign gi Evans kae, kao laro tabea laro. To ni wawo campaign gi mluor, nikech ching moro wadhi kode lemo nyadi, Anglican church manyadi. To joka nyamogo supporte, to gin cousins na, gin gidu waro ni Evans, emobed MP. To, to they are my family. So giluongo wai kanisa ching Sunday moro, wayali kanisa kanyoto wadhi dala, nyamogo to giloson wachimo kanyo the old day nyakutieno. So we were very good friends. We did good politics. And after nominations, okote right court. Ungiza nubwa niseyo umba, endelea. Then we became very good friends nyakasani. 2022 okunuchuchum. 2022 ni angi court cases kaka ungeyo. Oya alo ni Elisho Diambota and Nicholas Nesumba yalona. Gi compare notes, kawa the court. Nyakawa low cases gote. Evans was one lawyer who was very, very special. He was sharp, intelligent, but very friendly. Umiwadwa nawe kikamano, kikalos mangeny. Aka utuoloni mondo, kechbaba duwa uok, duwa di kamora, duwa mondo luong ni mayor. Mayor, just to introduce your colleagues. Mantie kae. Just introducing your colleagues.
Ero kamano ni mweshimiwa Atadi. Ni Father Marwa Father Oginga, ni Jako Marwa Manyake Ukakanka, kachiel kod Governor Gwelo Mubiro te, kaluwore gi saa, adwa na kawo thuolo ni mondo mi aduok erokamano ni ji te kwa niaba mar jokakan, jok mokonywa bwa chopo kama chopi ni Nyasaye madibed jakoru. Kaluwore gi time wan kod osiepe Evans magin honorable members, MCS Masia Kamuntie Chungura Chunga, MCS mane First Assembly, Second Assembly, Chungura Chunga Kamuntie Mondufwa, kalu reg time wan go Nyasaye madibed jakoru ubiro mangeny kendo MCS man kagin MCS apar gaboro out of 30 elected leaders. Nyasaye madibed jakoru kendo ka udok udok kod kwe kwe mna ma Yesu kende wajachiel manyalo wacho kaka honorable Tare ni jaluonge ga maben sami dhi go dala de babu ni manyisi kami go e dala koro ngat marik ni gadhi go na kapok babo wacho Nyasaye manoneni
haya adi pi family mar ngure ngurejo Dalani the room when you can never name or can name or anybody else. But Kel Rumos Moa from my own family and other friends. Will be quick. And you will go again. And that's a cobono. That's a cobono. You may call it, but I call it a room. You're not Ruby Munga Mati. You're not Ruby Mokuara. So I tell you, you will move to a Raila. Such as it's a Marie Mokubi of Arad. Now, and you want to say, how do I know this to do? I'm going to lose this room. We are in some opinion, a kilikak. You are a woman, you know what they call it, because what they call it. So, be yes, I know what you do. My end, black and white. There are no simple choices in life, unfortunately. So, You know that in life, wasungu mungu, you live with ambiguity. Generally, they call you India Kuve. Okay, they call you India Kuve.
Aya, koro adhi apio pio adwa luongo CEO marwa mar chama uhuru ngwen ma udalego kauga gi mon ujoin wa kayo jatelo chop machiegu.
Father Oginga gi jodolo, familia mar jakom orwejo umiga, baba didogo duto mobiro konyowa kowo wakili marwani. An ka baba nika ogeni mawacho wa chama. Adwa mawacho gimoro achiel mapok owachika.
Samantie ilunge
na. Ni Evans unung'e kaka ng'ama ne obedo gi gombo mondo odhi obed nwa representative mar Alego gi Usonga e od bura. Kata matine moro notemo mondo obed speaker. To Evans ni wan kaka wang'eye secretariat mar party ni ne en achiel kuom okil mag party moloyo kinde ma higa mokalo kanyocha waringe ndara nomak nyithiwa mathoth Nairobi, Kisumu, Kakamega. To gin ema ne giringo kendo gigoyo nyithiwago e sel mar polis omiyo en ng'ano mane pod rawera lakini osetiyo ne piny to moloyo chama marwa. Wanka giligoyo ofisa mar party Tony Muturu Tony Chungineno. Tony ni ema nyocha gitiyo gi Evans kinde ka kinde.
Mamarwa.
Ay, mwoni.
Wan ka.
Nige.
Illegal officer mar party.
Nige.
Tony Muturu. Tony Chungineno. Tony ni ema nyocha gitiyo gi Evans kinde ka kinde. Ay, mogik. Nike. Beda beda pinch Tony. Nikech. Won Evans e chama andwa Alego Usonga ka mar chama ma ODM. Omiyo jogo duto ma officials mag ODM kochakore mag county nyaka polling station man ka chunguru mondo huani joma nika. ODM gimago akwayo ni Nyasaye oket chuny Evans kamokwe. Asanteni.
Aya, erokamano ahinya. Koro adwa luongo MP ma Lang'ata Jalas ne wan go maber Nairobi kucha kendo ne wan kode I chenro mar ik mar
erokamano ni baba Raila Molo Odinga Evans osiep na mineno ni doka teludhi chungu na ilengi party wakili na nyocha kawa ni case gi party tukona ni enoja party ene wakind party teludhi chungu na ilengi party tapenjila ni to debate na adema conflict of interest mtieni tukona ni werigi barupe mundiknigo ange uone party the one party and Raila Amolo Odinga koronge case kanyo wabro manadhe mbele kaka nitieno to muma kaka wacho ni ngato nobi notel mbele notice ji token ngacha jimoko nobi bange what you do with that information is up to you langato moso
aya aya koro jodalawa adwan mondo akaw microphone mondo ami governor Masia mondo oluong introduce the rest to jodalawa kapokore kapok jimo chung kapok jimo chung ukiena waje wachachiel kende uyena joma wacho ni meli belose wachachiel otinge bade malo an gima dwa wacho en adwa go erokamano ni jomiluongo ni Gen Z Gen Z lweny manyocha ugoyo cha en lweny mane konyo wan kech wan mane wachako lweny manyocha ugoyo no bang' yiero kendo neno kane wadhi barabara to nokwa chopo kuma uchope omiyo erokamano Gen Z to wach mar ariyo jowa mang'eny nyocho ne kanyocha wamanyo wach ni mokwongo bang' yiero 2022 to nyocha sirikal ochako nego jomoko imanamano mogikni wan gima wacho en ni sirikal nyaka compensate families mag joma nyocho neg iwach mar demonstration mokwongo kod demonstration manotim manyocha ni alego kae nyocha wito ji 26 ka kwano jomose neg ang'eyo ni jogo nyaka yud haki margi jadi mawacho jogo nyaka yud haki margi korona wacho ni John Badi kanya winyo no yere minister ni sami iseka office check mikwongo ndiko en check ma ichulo go joma nyocho senek igin mandamano gi mane gi manyocha wacho ni omiyo kora ka thuolo ni mda aluong James Orengo mondo o take over the program from here thank you very much
ero kamano Josiah untie an kapo kawacho bang'eny mokwongo warwako jatendwa Raila Amolo Odinga ma en jatendwa ma Kenya kendo mar chama marwa ma ODM kaachiel gi Azimio orwenjo umidha eini e chairman mar party alego usonga kenda ngere ndalo giduto weche mag party mako motegno omiyo wabiri tiendika kwa biro ywa kodi Minu Evans ingilit mosa ahinya nyasaye biro miyi teko to kod family duto